Muri Afurika ku isi yose rwabaye rwiza n'inzozi za buri umwe papa Rwanda mana we yatuzataza ukuntu umuturage wamerewe paradiso ibaze nawe abyemeye tukamutora wazaba nko mu ijuru ibaze nawe abyemeye tukamutora
Dora Boro Kagame, Dora Boro Kagame, Dora Boro.